Ad Gesù Gesù Cristo. La gente abbraccia a me che fissa cuba si buche. Evangelica Matteo chapter 11 verses 25 cosa come verse 20. Giacomo papà così uno pulire sul non stava. Goguba un verse le sento. Kodwa abanye awaze wabavezela. Kuyavuka mina ithandwa sami kuleli misa. Namhlanje ukuphakamisa inkonzo yokubonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokufika kwenu kuleli misa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba nikwazile ukumethemba ngeyimpilo zenu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuyo yonke into esenhlizweni yenu, kuyo yonke into ehlanganisa imindeni yenu, kuyo yonke into ebhekene nayo, nikhetha ukuzohlala kuyena. Ohlala kimi nami ngihlala kuye. Yona nkonzo esafuna ukuhlala kuyona eyokuthi kuzo zonke izinto, kuzo zonke iy'gameko, kuyo yonke imikhuba usakhethe kahle. Ukufika kwakho kungumusa, ukufika kwakho kuligrasiya, ukufika kwakho uNkulunkulu okusondezele kuyena. Kunenkonzo evukayo kumina. For 38 years kunobaba ohleli eduze kwechibi laseBethsaida. And every time lo baba abanye abantu besindiswa, uthi yena akakwazi ukusizakala. Uma bembuza abaseduze kwakhe wayengakwazi ukusizakala, uthi bonke Nkosi bayangeqa. Inkonzo engifuna ukuhlala kuyona inkonzo yokuthi bake bakujomba nawe, bake bakweqa zike zabalungela izinto, kodwa wena kwathula. Uke wababona ngapha nangapha bephumelela, ngapha nangapha izinto zabo yikhanya, ngapha nangapha bakakhuluma noJehova kube ngathi ukuhlala nabo, kodwa wena akenzeki. Nokwenzakalayo akukakugculisi. Ngisafuna ukuhlala kule nkonzo yokuthi sewuze wafika. Kumina kubalulekile ukuhlala kule nkonzo ngoba uJesu uma esefika kuleli chibi laseBethsaida uyakhohlwa imikhuba yegceke. Uyazi vele ingelosi yehliswa bese izamazamisa, kodwa namhlanje uthi angisulinda zanyazanyiswe, sengifuna ukukusiza. Ngisahlele enkonzweni yokuthi ukhethe kahle namhlanje. Abanye abaningi bebengahlala bathi bakhathele, abanye abaningi bebangaya kwenye indawo bathi weekend enkulu, abanye abaningi bebengabasembhedeni bathi bayagodola, kodwa wena uthe ufuna ukuhlala nabo Nkosi. Khona igama lesibili uJesu alishoyo. Uthi wozani kumina. Yayithanda le nkonzo yokumenywa uyena owenza konke. Ukuthi ecakekeni kwakho, osizini lwakho, Yabona uma uya eofisini lami nginomfanekiso kaMaria egone khona uJesu. Uma izinto sezinxaka, uma izinto ingasenzeki, ngiyawuthatha ngubeke endaweni yami yokukhuleka, ebese ngikhuluma noJesu ngithi mfowethu ngicela usuke ey'ngalweni kamame uhlale phansi kube yinina ozohlala kuyena. And ngiyayithanda inkonzo umame umembeka phansi uJesu athi mntanami angibeke phansi kanti uhleli nango sedinga ukuba hlale ey'ngalweni zami. Ngiyawuthanda umkhuleko othi sibalekela kumengqaba yethu. Ngiyawuthanda umkhuleko othi sikhumbule Maria. Ngiyayithanda ingxenye athi sikhulekele thina esizoni manje nangesikhathi sokufa kwethu. Thi uJesu namhlanje uzani kumina, ubalekela kubani wena? Ucela kubani uma izinto zingasenzeki? Ngokwesintu ekhaya kunendlu kagogo. Uma sekugula abantwana sesibayise kodokotela bahluleka, sebayise ey'bhedlela bahluleka, bayiswa kubantu bahluleka, iyodwa into eshiwo isalukwazi noma eshiwo yikhehla awungene kulendlu engenhla, awukwazi ukuphuma usagula, awukwazi. And so kuwena ikephi la obalekela khona, ikephi la osizakala khona, ikephi la othi sekukwenze konke Nkosi ngihlulekile, sengikuzame konke Nkosi akwenzeki. Ngiyathanda imisala namhlanje masiliqala mangena izalukwazi ebhinqile zishayidwa abazazo esiyabona ukuthi sekonakele. Mase bafike esigabeni sokuthi kanti ngifunani? Ubalekelaphi wena? Khona iphuzu lesithathu athi fundani kumina. Fundani kumina. Jesu ngiyamthanda ngoba naso sizini nasenhluphekweni nasekufeni kulokhu ethe Baba, uma kwintando yakho makwenziwe. Kwani kwamzi uNkulunkulu asifundisa yona, uma kukuhle kwena Nkosi ngiyavuma. Ngiyayithanda le nkonzo yokuhlala enkosini uthi uhleli kwelakho iGetsemane uthi Nkosi, uma kukuhle kuwena sisuse, kodwa uma kuthandeka kuwena ngizosiphuza. Kodwa ngiyayithanda inkonzo yeshu enziwa uNkulunkulu, konke kuhambelana kube kuhle nalabo ababethembayo uKristu weNkosi. Athi obhala kahle, ungathokozi ngami sitha sami ngoba ungibona ngiwile ngelinye ilanga ngiyavuka. Athi ungajabuli ungibona ngisebumnyameni ngenye imini uNkulunkulu uyakuba ngokukhanya kwami. Phuzu lami lokugcina uthi ngiyakunikeza ukuthula. Ubo uthula izwe elingasoze lakunikeza kona. One of the places engithanda ukuya kuzona uma izinto zonakele zuchu o tri ngizontshela zuchu phela ukuyolwakhe nongena esontweni ebusuku umnyama kungekho it gives me peace ngingahamba olwandle ngiyaluza olwandle ngizenzela into zabo olwandle ngiyikhulumela olwandle ngiyilungisela olwandle by the time ngibuya I'm never the same angikaze ngiyolwandle ngiyolungisa izinto ngibuya ngisafana angikwazi ukungena esontweni ebusuku ngekho muntu ngizolungisa izinto zami ngibuyele ekhabeleni lami ngisafana It's impossible. When you want to get happy. When I look swap is a kiss. You've got this, you'll have been at this position, you'll be getting this kind of say, we said it, don't you? No more, yeah, go to the game.